Yeah. My name is Chile. I want some
African new body skill.
Choche na chile ule, chakula kusebanya fya paliponse. Nshita yonse, nangu baponte. Tabamone pyombona, akasembe pakube yanse ndan yonse. A paliponse, beta kankoma o.
Twalibelela kuikoma, ifwana binzi tularie ya kunkuma. Gama mwana tule ipuma, mule kutamba fefi tutwala kusuma. Twalibelela kuikoma, ifwana binzi tularie ya kunkuma. Gama mwana tule ipuma, mule kutamba fefi tutwala kusuma. Twalibelela, twalibelela, twalibelela. Twalibelela tutwaikala. Vale que nanguba ponte, ni o waishi wefio naba naba sonte. Nanguba wata paliponse, daba monense kotuipe la yonse. Wakula choro mafetewa, tafia kapopo twaliba kale mupawa. Ukule kanadi ashida tuchapa, ntuichite mikoche suchadi valulanga flower. Oke nanguna left, ulampwesha right, findu fiaba na right. Jano busu matamofula maeki, twalililo kundesha noti kunyata pali breaki.
Nanguba lande, ichoche na chili ule. Chakula kusebanya fya paliponse, nshita yonse. Nangu baponte, tabamone pyombona. Akasembe pakube yanse ndan yonse. A paliponse.
Mule tutamba fefi tutwala kusuma. Ifwana binzi tularie ya kunkuma. Kama mwana tule ipuma, mule kutamba fefi tutwala kusuma. Chuli yuadzia, muti mefio karipanga taudinia. Nangufiko senshikuwa tapona fia. Tushila fielesa promisu kuwa sincere. Limola nkalifia no muti mawakalipa. Dalanda fia kwa shakabwele na kalipa. Tapako kola na dabwa na kufuluka. Ndakuele loli wante fiofio na iluka. Bafu hatuka ileke koni simenti. Nga avomba ila kose lako. Fia vikalesa pa monoman puta sanda. Pako ushi kutukaleka na kumanda.
Ichoche na chili ule, chakula kusebanya fya paliponse, nshita yonse. Nangu baponte, tabamone pyombona. Akasembe pakube yanse ndan yonse. A paliponse, beta kankoma o.
Twalibelela.